utukufu.
Nicho sanira nichuti.
Vahasi
tukavungure.
Fatumuduri fatinanga.